Care muciuse, care muciuse, care muciuse, care muciuse,
mama.
Care muciuse, care muciuse, care muciuse, care muciuse, care muciuse, care
Soberaba kubabana ngambaba tulugunyabana oli ku mwana wa munno gatoli muzadde ne woba toli muzadde tutulugunya mwana kaleke kasomako kali kasekwanga echo chitonde cha mukama tokatulugunya bambi okwatoto mwana
kale muchuse kale muchuse.